tu peux gagner ça.
We still up in this
shilingi yangu ndio naangalia.